Lalela mshana. We are the youth of Africa. Inzalo yoshaka nodingane nosenza ngakhona. Singamachwane emambe emnyama. Inkani sayincele emeveni. Siyaphikelela. Silwela ukuphakama. We learned to live beyond the scars of our past and we're still standing. Standing to be seen, standing to belong, standing for our culture and our true identity, standing for a brighter future. And what we stand for is worth fighting for. 1976 albamba lishisa lapholela esandleni alala amaqhawe igazi labo namanje lisasikhulumela eminyangweni yezemfundo nakandlwana kuyasa qinisele impela ke manje mshana ungabe usayithambisa lamathonsa imizamo yakho azoba imvula uzamcolo benza ngathi ababoni bayabona benza ngathi abezwa bayezwa zikhale emajazini wena mshana uyaphakama. Youth of KZN, isinqumo sakho sanamuhla sizoba impilo yakho kusasa. Make it count.